Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wubandanya kumwe natwe ngaha kuri nombonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Icyo utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, naba utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata cha politike, igisata c'ubutunzi, igisata c'umutekano, igisata c'agateka kazi na muntu, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'indero, igisata c'inyino, igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa. Ano makuru rero arabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2024 ushira umwaka w'2025 rihejeje kwemezwa n'inama nshingamateka ku bashingamateka ijana ku ijana na 18 bari bashashe mu kigobe. Kuri uyu wa 13 ruheshe 2024 umushikiranganji w'ikigega cya leta Odase Niyonzima yari yaramutsaba umutumire mu nama nshingamateka aho bari baramutse biga itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha uyu mwaka w'amafaranga w'2024 ushira umwaka w'2025. Nk'uko biri muri iyo nteguro y'itegeko umushikiranganji Odase yamenyesheje ko leta izokoresha uburyo bungana n'imiliyaridi 402,382 n'ibice 98% y'amafaranga y'amarundi. Hakaba hiyongeye ko ibice 15 n'ibice 92% by'amafaranga leta yari yakoresheje mu mwaka uheze. Byinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi bitaro byitiriwe umwami Karori byashikirijwe inyubako nshasha yo kwakira ababyeyi yubatswe ku bufatanye n'Ubuyapani. Kuri uwa 13 ruheshe 2024 Isidore Niharirizwa umwunganizi w'umushikiranganji w'amagara y'abantu yashikirije ku mugaragaro inyubakwa yo kwakira abakenyezi bibaruka aho baryama bamerewe neza hamwe naho baruhukira mu kurindira ko bibaruka. Iyo nyubakwa ikaba yatwaye amafaranga arenga 664,000 by'amadolari y'Abanyamerika yatanzwe n'Ubuyapani. Byinshi kuri iyo nkuru nziza ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi abana umuriyoni 143,000 ndetse n'ijana 65 bafise hagati y'amezi 6 n'amezi 59 nibo bazoronka urucanco rwo gukinga indwara y'agasama, mu gihe umuriyoni 73,000 ndetse n'5,200 aribo bazoronka mama ya vitamine A hamwe n'abandi 5,208 ndetse n'4,408 bazoronka ibinini by'inzoka mu gihe cyose. Ni mu isekeza ryo gucandaga indwara y'agasama, gukinga uruhumyi no kuvura inzoka zo mu nda mu ntara ya Kirundo ryuguruwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuri uwa 13 ruheshe 2024. Iryo sekeza rikazoba mu ntara 15 zigize igihugu kuva kuri uyu wa 13 gushika ku wa 17 ruheshe 2024. Nayo mu yandi makuru kandi nuko urwaruka rw'u Burundi ngo rukwiye gukura amaboko mu mpuzu rukajana n'ibihe rukareka guta imfane ku gihugu kuko amase ya kera nta gihoma urutaro. Jerive Ntirameba harongoye ishyirahamwe riharanira urunganwe rwiza, ni ukuvuga Alliance for a Better Generation Burundi, abona ko Abarundi bakwiye guhindura ibyiyumviro bakareka guta imfane zose ku gihugu kuko hari ibibazo tubamwo natwe tuba tubifisemwo uruhara. Ngo muri kino gihe benshi mu rwaruka bicwa no kwiranda, ni ukuvuga gucika intege aho babona ko batazotera imbere kandi bakitwaza igihugu ngo turi mu gihugu gikenye. ngo ibindi bihugu bimeze neza ahubwo kuga Gervais Ntirameba ngo abarundi nibikangure bakura amaboko mu mpuzu tuje hamwe twese dukore kuko umuntu ateye imbere haca ateza imbere abandi ndetse agateza imbere n'igihugu ciwe isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa ntugufyonda sabone canke subscribe nabo utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 ryahejeje kwemezwa n'inama nshingamateka ku bashingamateka 118 bari bashashe mu kigobe kuri uwa 13 ruheje 2024 umushikiranganji w'ikigega cya leta Odase niyo nzima yari yaramutse abo mutumire mu nama nshingamateka aho bari baramutse biga itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha uyu mwaka w'amafaranga ni ukuvuga umwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 nk'uko biri muri iyo nteguro y'itegeko umushikiranganji Odase yamenyesheje ko leta izokoresha uburyo bungana n'imiliyaridi ibihumbi 4,382 n'ibice 98% y'amafaranga y'amarundi hakaba hiyongeye ko ibice 15 n'ibice 92% by'amafaranga leta yari yakoresheje mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 ni ukuvuga ko yavuye ku mafaranga imiliyaridi ibihumbi 3,941 n'ibice 11 aja ku miliyaridi ibihumbi 4,382 n'ibice 98% abashinga amateka bamaze guca hirya no hino iryo tegeko riciye ryemezwa n'abashinga amateka 100 nta numwe yari hakanye nayo abashinga amateka 18 babaye ntaho mpagaze ni ukuvuga ko iyo nteguro yemejwe ku bice birenga gato 84% nayo kandi ibitaro byitiriwe umwami Karuri byashikirijwe inyubakwa nshasha yo kwakira ababyeyi yubatswe ku bufatanye n'Ubuyapani kuri uwa 13 ruheshe 2024 Isidore Ntiharirizwa umwunganizi w'umushikiranganji w'amagara y'abantu yashikirije ku mugaragaro inyubako yo kwakira abakenyezi bibaruka aho baryama bamerewe neza hamwe naho baruhukira mu kurindira ko bibaruka iyo nyubako ikaba yaratwaye amafaranga arenga ibihumbi 64 by'amadolari y'Abanyamerika yatanzwe n'Ubuyapani Dr Oscar Nimpaye umuyobozi w'ibitaro Prince Regis Charire yamenyesheje ko iyo nyubako ije hageze kuko iyari ihari yubatswe kuva mu mwaka w'igihumbi 1949 ikaba yari ishaje cyane kuko yari imaze imyaka 75 kubwa Oscar iyo nyubako igiye gufasha kwakira abakenyezi neza kandi babakire ahari isuku mbere ibice bifasha abaganga gukingira abarwayi za ndwara bandurira mu bitaro zijanye n'isuku rike Dr Oscar Nimpaye akavuga ko iyo nyubako ije kandi gushira mu ngiro umugambi wo kugira ibitaro by'akarorero mu gihugu cyose hamwe no mu karere biciye mu nyubakwa biciye mu kubaka inyubakwa z'akarorero zikwije ibisabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita hamagara y'abantu OMS nayo umunyamabanga hagira gatatu wo mu buserukizi bw'Ubuyapani mu Burundi Mr Keisuke Otsuka yamenyesheje ko umugambi wo gusubiramwo inyubakwa yo kwakira abakenyezi bibarukira muri Prince Regis Charire uri mu ntumbero yo gufasha gukingira amagara ya kiremwa muntu no kuvuga Securite Imene ari nayo ntumbero nyamukuru yo gufashanya mu iterambere ry'igihugu mu iterambere n'igihugu c'Ubuyapani kubwa Otsuka ngo gufashanya ku Burundi n'Ubuyapani bifatiye ku bintu nyamukuru ari byo gukingira kwidegembya mu by'ubutunzi hamwe no gushigikirana ivyo navyo bigashikana ku gukingira amagara ya kiremwa muntu nayo muyandi makuru kandi nuko abana umuriyoni ibihumbi 143 ndetse n'ijana 65 bafise hagati y'amezi 6 n'amezi 59 aribo bazoronka urucancu rwo gukinga indwara y'agasama mu gihe umuriyoni ibihumbi amajana indwi na mirongo itatu ndetse n'amajana atanu na mirongo ibiri nabo bazoronka amama ya vitamine A hamwe n'abandi ibihumbi amajana atanu na mirongo ibiri n'umunani amajana ane n'umunani bazoronka ibinini by'inzoka mu gihugu cyose ni mu isekeza ryo gucandaga indwara y'agasama gukinga uruhumyi no kuvura inzoka zo mu nda mu ntumbe mu ntara ya Kirundo ryuguruwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuri uwa 13 ruheshe 2024 iryo sekeza rikazoba mu ntara 15 zigize igihugu kuva kuri uyu wa 13 gushika ku wa 17 ruheshe 2024 Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko iryo sekeza ryugururiwe mu ntara ya Kirundo kubera ko hagaragaye ibitigiri biri hejuru ndetse no mu tundi turere indwara y'agasama ikaba yaribonekeje amenyesha kandi ko leta y'u Burundi ifise ihangiro ryo gukingira abana gushika ku bice 90% agahamagarira ababyeyi bose gucandagisha abana kugira ngo nihagire umwana azosigara adacandazwe muri iyi minsi itanu mwamenya ko iryo sekeza ribaye kucivugo twese hamwe tuvire hasi rimwe twitabire iri sekeza ryo gucandaga gukinga indwara y'uruhumyi no kuvura inzoka zo mu nda ku bana bose kuva ku mezi atandatu gushika ku batarakwiza imyaka itanu nayo mu yandi makuru kandi nuko ngo urwaruka rw'u Burundi rukwiye gukura amaboko mu mpuzu rukajana n'ibihe rukareka guta imfane ku gihugu kuko amase ya kera hatagihoma urutaro Gervais Ntirameba harongoye ishyirahamwe riharanira urunganwe rwiza ni ukuvuga Alliance for a Better Generation in Burundi abona ko abarundi bakwiye guhindura ibyiyumviro bakareka guta imfane zose ku gihugu kuko hari ibibazo tubamwo natwe tuba tubifisemwo uruhara ngo muri kino gihe benshi mu rwaruka bicwa no kwiranda ni ukuvuga gucika intege aho babona ko batazotera imbere kandi bakitwaza igihugu ngo turi mu gihugu gikenye kandi ibindi bihugu bimeze neza ahubwo kubwa Gervais Ntirameba ngo abarundi nibikangure bakura amaboko mu mpuzu tuje hamwe twese dukore kuko umuntu ateye imbere haca ateza imbere abandi ndetse agateza imbere n'igihugu ciwe ivyo akaba yarabishikirije kuri uwa 13 ruheshe 2024 mu kiganiro imbono yawe co kuri radio PG Classic FM aho yariko haganiriza abarundi ku mbona kazoza yishira hamwe ABG Burundi rimaze gushinga imigambi y'iterambere myinshi harimo twikangure microfinance ikinyamakuru n'insamirizi agaseke FM ndetse n'ibindi ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hari kuvugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe naba utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe byiza no munsi mwiza.